Tēnā koutou katoa. He mihi atu ki a koutou o tēnei huinga i tēnei rā. Nau mai, haere mai. Nā te mea, he mihi atu ki nā atua, ki rungarawa. Tēnā koutou. He mihi atu ki te whai o te ao ko Papatūānuku, ki takuto, ki waho. Tēnā koe. He mihi atu ki te taonga, te teitei whare. Tēnā koe. Tūtonu. He mihi atu ki nā mate. Nā mate o Uimarae. Tēnā koutou. Ko haere koutou ki te kāinga o tātou tūpuna. Haere atu rā. He mihi atu ki nā tangata ora. Nau mai, haere mai. Tēnā koutou ki inai mutu. Ki tēnai mutu. Te Māui, te Eka Māui. Nau mai, haere mai. He mihi atu ki te whaia, ki te kaitiaki o tēnei rōpū. He mihi atu ki a koe, Wiki, tēnā koe. He mihi atu mō tō āwhinga ki te āwhinga nā tangata ki roto i tēnei rūma. He mihi atu hoki ki te whaia me tāna tāne mō tō whakaro pai, mō te pōhiri kōrua. Mō te whakaaro, mō tēnei pōhiri, mō ngā tau iwi, ngā tangata no Ahitairia, ki roto i tēnei hōtera, he tēnā kōrua. He mihi atu ki ngā tangata, nau mā haere mai, he mihi atu ki a koutou, he pai tō whakaaro ki te awhi ngā mea Māori, te tikanga Māori, mō te pōhiri nei, me te whakarongo ki te reo o tātou tūpuna, nau mai, haere mai, he mihi atu ki a koutou. He pai tō tīma i te whutupōra, me te tīma, he tino kaha, mō te kimu o te riki, pai, me te wahini tō i te kimu o te netupōra hoki. Kia ora mō koutou mō tērā, nā te mea pia e tō mātou a tērā tau. Lote Kim Lote Al Fotopora. No ma harima himiata kia kaita. I Kahuria Kitarea Tuaru, I'd like to just welcome you to New Zealand, to Aotearoa, and the name of this North Island is Te Eko o Māori, or the Fish of Māori. Also just saying that you've got a very good rugby team, and just the other night a very good league team, and the girls in Nepal seem to be doing very well as well. I hope you enjoy your stay here. I'd also like to thank you for upping the culture of Māori in this day, and being accepting and welcoming us you into this establishment here. Nō reira, he poto taku mihi kia koutou. My words are very small. Engari, he ninu ki aroha, nō mātou kia koutou, ki te haere mai, ki te āwhinga, tō huinga. And I'd just like to say welcome for coming here, and I hope you have a really good meeting. Okay, we're a small group. We're from a college called Mahurangi, just up the way. And if you ever want to come up that way, okay, you can always go to Lee Motel. And enjoy a nice stay on the beach, a very nice stay on the beach, and some good fishing and that around, and you get to swim with all the fish as well. But I hope you have a good stay. Nō reira, tēnā koutou, kia ora koutou katoa.